ishure itabaye inyishu y'ibibazo abanyeshuri bafise vy'indero aho umunyeshuri aca abihigwa agataha hamwe amagara aramunanira nk'umwana yicara munsi y'ikibaho bamwe bicara hasi canke bicara ku mabuye ikibaho kiba kiri hejuru umwana hahera iminsi akaba yagwaye amaso urumva rero mu gihe ishure itaringanije mu buryo ishobora kwakira abanyeshuri mu bitigiri bitegekanywe n'amategeko ngo ishuri bifise ibyankenerwa kugira umunyeshuri yige abone umwigisha abone ivyigwa aronke indero yongerero nk'inyigisho aho umwana nteze ngo bandanye kwiga cahewe urumva umutekano we nawe nyene nuba wubahirijwe ahumva hacajamwo rero n'umutekano wo mu nzira kenshi abana usanga baja kwiga kure hari abana usanga ayo mashuri yitwa ko yuguruwe ategereye imihana yabo agafata urugendo runini aroye kwiga kure araruha arashobora kuhahura n'amasanganya nk'abigeme bobo murazi ko bahohoterwa kenshi twama twumva abana bafashwe bavuye ku ishuri bakanyuruzwa bagasanga babashurashuje hari n'abandi batanyuruzwa baheza bagatwara mu biyayuramutwe ugasanga babatwaye mu gushurashura nyene umwana agahakura ingeso mbi zimutuma agira ivyiyumviro n'imigenzo igira intambara mu mutima amaze kugira intambara mu mutima ari umunyeshuri aca atora icoroshe aca heba iyo shuri hariho abahava bagatwara inda batifuza hariho abahava bakagwara indwara hari abahava nyine bakaba bagashira isoni bakarengera indero ivyo rero vyose biri mu bibuza abana kwiga ivyo kandi ubushikiranganje naho bwovuga ngo ndatanze itegeko mbuza abana guheba ishuri hari aho bibanza bigaca muri ico kiganiro co muri komite nshingwashuri bakamenya ingorane bakamenya n'ishuri batanga ku ngorane izo arizo zose bakaraba ico abantu abavyeyi n'abanyagihugu baba mu hafi y'ishuri ico bashobora gufasha kugira ngo umunyeshuri aronke umutekano wose n'amahoro ku ishuri ico ni ca mbere ca kabiri naco hari abavyeyi baraba ivyo vyose akagira ati nta n'inguvu zo gushiramwo agakura umwana mu ishure bamwe bavyara abana benshi cyane agahamagara umwana ngo mfashe na kare nta mashuri y'abakobwa imigenzo murazi ko ihari ubushikiranganji rero kugira ngo bifashe nabo bwaravuze ngo barapfutse ku ishure ko abana biga ku buntu naho atari byo ko kwiga ku buntu harimo gufasha umwana ko aronka byose ivyo mubuza kwiga byose ibishobora gutangwa na leta ikabitanga ariko hari bishobora gutangwa n'abandi leta rero nibigira itegeko mu gihe hosohoka itegeko ry'uko umwana wese kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka cumi n'itandatu ategerezwa kuba ari mu ishuri ni ukuvuga hamwe aheza ishuri shingiro vyosohoka bwa tegeko umuvyeyi wese abujije umwana kuja ku ishuri agafatwa nk'uburenze itegeko komite nshingwashuri n'abajya abantu twatoye kuko abantu batowe mu makomine no ku misozi urabona ko umenga ntacyo bari kubarakorera indero y'abana bakabijamo kugira ngo nk'umubyeyi abona ko umwana we ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi n'izi abanyeshuri babonye yuko umwana ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izi n'izi baheze babivuge hakiri kare bateguze ababyeyi ni bimwe bavuga hariho ibintu bita amakomite imigwi y'abagenzi b'abana mu gifaransa biyita le comité amis des enfants imigwi y'abagenzi b'abana irafasha abana ikabumviriza kandi iyo nayo ikorana na komite nshingwashuri harya komite nshingwashuri mu Burundi yahawe iyindi ntumbero kandi yategerezwa kuba yikurikirana yuko abana bose baje ku ishuri baje bafise amahoro batayafise bakaronka umuntu bitura muri komite nshingwashuri bagaheza bagategekanye bati uyu mwana ashika muhira ntiyiga uwo mwana arahohoterwa muhira uwo mwana yayuramutwe abo bana rero bakagira umugwi habafatanije nabo muri komite nshingwashuri bakumviriza umwana vya vyerekana hariho ibimenyetso vyerekana ko umwana ashobora guheba bamaze kubona ivyo bimenyetso bagatabariza umwana hama ari impanuro bagahanura ari uwuhanwa agahanwa mu bantu bakuze babuza umwana kwiga ari nacyo gituma itegeko y'uko umwana wese wo muri iyo myaka itarashikana imyaka cumi n'itandatu aterezwa kwiga umwaka kuva ku mwaka wa mbere gushika aheza ishuri shingiro bisohotse bwa tegeko bohana ububujije umwana kwiga bohana umubyeyi yakuye umwana mu ishuri botanga n'uburyo bwo gushigikira abana kugira ngo nimba bari ku ishuri bige baronke ico bafungura nimba bari muhira habe imigambi y'iterambere ifasha umubyeyi ko umwana wiwe yova muhira afunguye